He whakaari pūoro, kaore anō kia kitea, kia rongo hia rānei. Ka whai wāhi atu te kaiwaiata a Kawiti Wakeford ki te ahurei koanga ki te whare tapere o te pou. Me tana whakaari kotahi haora te roa a tōiri. He whakamaoritanga o etahi tino waiata o te ao pūoro tōiri, a i kōrero tahi rāua ko Cruz Tangira.
E whakakotahi mai nei te reo Māori me ngā waiata opira mō tētahi kaupapa nui.
Hei whakanui i te wiki o te reo Māori i tō tātou reo rangatira o tira te tāmirotanga o te ao opera me tō tātou reo Māori.
Mai rā nō kua puta ngā pūoro opira huri noa ia Aotearoa whānui. Nā kahurangi kiri te kanoa e nei waiata i kōkiri. Engari hei tā Wakeford, he taurite e nei tūmumo taira waiata e rua.
Ko te ao opera i ahu mai i tā wāhi i Europi, engari ko tēnei mea te waiata i ahu mai i tō tātou taiao. Te tangi o te reo opera, heri te kia anō ki ngā tangi kārangona i te taiao.
Heoi, he whia ko hirehira tēnei mō ngā kaiwaiata nei, kei te whaia e rātou i te huarahi ki te ako i tō tātou nei reo rangatira.
Ko te rongo maiwhiti o tō rātou hīkoi i ngā ao e rua, tēnei he whakatinanatanga tērā kana nao atu ki tō tātou reo rangatira. He whanaketanga tēnei, he whanaketanga i roto i te whakawhiti o etahi atu reo, o etahi atu ahurea ki roto ki tō tātou reo Māori.
Ka motu, he whakaari i rumirumi ai i ngā tāringa o te marea, he whakakī hoki i te ngākau.
Mō te whakaaturanga nei o tōiri, kārangona, te reka, te wainene o tēnei mea te reo o te tangata.
He whakangāhau e Māori nei te reo i te whenua takitaki nei. Cruz Tangira, te karere.